abakunzi ba Isaac TV.
Sa?
Abakunzi ba Isaac TV.
Abakunzi
ba Isaac TV.
Ndaramukije bakunze ba ya kibi. Sinja ndabisigura neza kubera amenyo yaheze. Mugire share.
Na comment.
Na subscribe.
Ndaramukije bakunze ba Isaac TV.
Ndabaramukije ko mwa mwatugendeye.
Ngaba uhora wumva basi uhora wumva ibifaransa ndazi hari ibintu byinshi nawe uhora uvuga mu gifaransa.
Oya ya ya wiki mu masete ntacyo wumva ngo bikunde.
Ndaramukije bakunze ba Isaac TV ba Pepere ga bariko barakunda.
Ndakuramukije bakunze ba Eretse.
Vugati mugire sheya
mugire mose mwiza na kare
vuga sheya mugire sheya
mugire sheya
na comment
na comment
na subscribe
na sagamusha
Isaac TV oh.
Hello, hello, abakunzi ba Isaac TV, muramumeze gute, mumeze neza, je ndameze neza, ndashimana, nubwo ndushe. Uno munsi murabizi, Isaac TV si gusa ku muziki siki, ariko n'ibikorwa by'urukundo irabikora. So uno munsi rero turi mu Kayanza, zone Nyabihogo, mutumba Gitwe. Reka kwanza kubera ko nabonye ibyo bahawe, ariko ndakeneye kandi no kuvugisha n'umwe mu barose. Kugira ngo
nisawa kabisa
umeze neza
yego
witwa gute
nitwa Nyandwe Emmanuel
nawe uri mu barose ibyo bazanye ngaha
yego ngibi ndabyamba
warose iki niye
naronse igoti naronse inkofero naronse amasabune n'umuceri
wari wumvukanye
nari numva nkanye ariko nari nambaye twari tumeze nka utuba bitwara heze ntihavenge nitatwisirimuyemo
none wiyumva gute wabirose kuko si bose babirose
yego kabisa ubunye ndakwiye iki
mwumva utesa nyine
yego yego kabisa mwagize neza
ndaramukije abakunzi ba Isaac TV
ndaramukije abakunzi banje bose baje ba
oya abakunzi ba Isaac TV
sa
abakunzi ba Isaac TV
abakunzi
ba Isaac TV
ndaramukije abakunzi ba ya kibi sinja ndabisigura neza kubera amenyo yahetse
oya aracyari yo ugiye ati rero mugire share
mugire share
na comment
na comment
na subscribe
na sabu twaye
reka nenda gushimire cyane
yego ndamurakoze
nsaba
nsaba kebuke
urarwaye urarwaye
aya se cyane bashe
vuga tindara mukije bakunze ba Isaac TV
ndabara makije ko mu mwatugendeye mutuhaye mutuhaye akagoti kimbeho
nabo barose ko
bashimene bakampaye nyabavyeyi
bashe wacu ugenda ukambaye
no nacye ndakana gakofe nakubiseko
hari uwo wumva ntambeho
oya taka ubu ndameze neza akamwemwe kanyise kacagati
nta kindi baguhaye nta bindi
baguhaye n'agakaye umwana bamumpereye agakaye naraganya none mugoba ndakanya nashimye nakengurutse kweri
akajambo kamwe none wabwira Eric canke wabwira Eric
akajambo keje numubwira niko kumushimira aragahura araza atugendera nk'uku nyine
ubu wiyumva gute
niyumva neza ku mutima
hanjye bana bawe biga he
biga kuri murako
mwaka wa gatano bamuhaye amakaye baramuha n'imate baramuha n'amakake kandi no mu mwaka heze yari yamuhaye emwe numva neza we kose kandi ndahimba
narose igitenge cyonye
yego narose igitenge n'umuceri amasabune
n'umusi urajya gaceri
yego ndajya gaceri naho ndumukene ndi ntawe nikora uwo munsi ndakagira
oya nuri ntawe nikora nawe urafite ibyo
ushoboye oya narabyaye umwana urumva
nturari inzara
oya sindari inzara
uno munsi gusa uraza kurya gaceri
yego ndaza kukarya yarampaye n'agasuka yere ndaca ingero nyine ndarya
harya witwa gute
je nitwa Nizigiyimana Limine
kandi usa we wariyitse
oya Justine yitse nitse muri ya Kamukama
waritse weneka agarukiye nko mu wa gatandatu
nagarukiye mu wa gatandatu nyine wabaye Kamukama
none hajya bayaga Kamukama icyo batandukaniye ko n'abandi
twebwe twiga kabiri mu ndwi kukubera twiga nyine ahantu tuca twiga duhetete mu mashuri tugaca tuba dukuka ishuri tukataha muhiye
none hari mugabo barabigisha
Faransa oya igifaransa ntibakitwikiye bakitwigisha ijambo ry'imana bakatwigisha nyine n'ibiharuro n'ugusoma
none ko basoma imisa mu mukiratini wewe nta kiratini basuze
oya ikiratini ntacyo
basa akajambo kamwe
wowe ubuzi
mu gifaransa cyane uhora wumva none ntufuze ko umwana wiyiga ntuhora wumva twavuga
none ko twa mwana avuga none
ako nyine wafashe kakugumye mu mutwe
ako nafashe ako nafashe gusa nafashe kwiga ijambo ry'imana urukundo gukundana
nk'akajambo mu gifaransa urabumva avuga basi
umwana aje nta gifaransa
okay mbe bavuze ubitwa gute
nitse kimana rimi
okay rimine revu la mutse bakunzi ba Isaac TV iyi ni televiziyo twa Isaac TV
eh abakunzi bari
ndaramukije bakunzi ba Isaac TV ba peperega bako barakunda
ndakuramukije bakunzi ba Eric
vuga ati mugire sheya
mugire mose mwiza na
ka vuga sheya mugire sheya
mugire sheya
na comment
na comment
na subscribe
na subscribe
urakoze re
Jenny twa ntakarutse imana Eric mvuka ku mutumba umutumba turi ko gitwa zone nyabihogo gacimbiri kagoma intara ya Kayanza komine Kayanza
musanze mubahe musanze
mukoreke jewe mbibujumbura navuye ino mu mwaka w'1990 mugabo novuga nyezi nakugira mbego cyane ni kuva 2000 mu 2000 niho nagiye bujumbura
wari wajanye n'amashure cyangwa ugiye kurondera ubuzima
okay cyatume ngenda narize make ariko mbona icyo ngomba gushikako sinzogishikako byihuse bica mpera gucuruza mu Kayanza ko nagiye ncuruza utuntu twishye impomba hama mu Kayanza ababyeyi bankura ngo nja ku ishure jewe ndabye ubuzima nanjye bw'ishure ndi mu mbenga ntibonyoroheza ko mu ishure amashuri yose nize kuri amamero ya 3 naguma mbo wa mbere ariko rero cyane umbumenga no genda kwironderera ubuzima bw'iwanje naho nashitseyo ibyangoye byabaye byishye ko nagiye impomba amacuro menshi cyane ariko rero ubu ndashima imana kuko aho ngeze ngira mubonye n'ikikorwa nakoze ndi ku ntambwe runaka
ego kuri uwa gatandatu tumeje kuronsa imfashanyo abantu batandukanye bava mu miryango ifise amikoro make mbega iyo mfashanyo mwatanze kuri abo bantu yarigizwe n'ibiki
iyo mfashanyo yarigizwe n'ibitenge yarigizwe n'amakaye kuko yagera ku 175 nitanu hagaca haba n'abagabo 36 harimo amagoti n'inkofero n'umuceri kuko umuceri byari biri 500 birenga gato hakabamo amasabune ikarato 20 ngira mwazibonye hagaca habamo amakaye n'amaniforume ibintu bigize nyene ishure guhera mu wa mbere kugera mu gatandatu bivanye n'igitigire nari nahawe nibyo
abana bari bangahe
abana bari 154
mugerageje kuraba iyo mfashanyo ba iri mu gaciro k'amafaranga angana gute
jewe ngereranije ndavye kuko aya mamodoka yose mubona saa yanje burya muri aya modoka yose mubonamwo iyo anje ni imwe nkaca taba kurihira imodoka zibidugana no kurondera abaza kuwufasha bya birenga imiliyoni 14 gato
igicyumviro cyaraje mu gute mwabikoze muri ihe ntumbero
igicyumviro aha ku mutumba bugize kabiri ndagikora naravye kuko keshi ndaduga hama nkaraba abana batiga kandi kubwenge babufise umutwe bamufise bakabura amakaye bakabura amakaramu bakabura ni forme bakabura novuga turato bambara kuko na jewe natanguye wa mbere ngira mu kabiri atani forme ndagurirwa ico rero cyane umva naje koroza ndagikora kuboshoboye ku buryo bwanje uko fise kuko ntawe nza guterereza ntawe ngurana nta nuwo mbwira ngo fise ibi nteguye ibi kuko nagiye mbona bo mbwira ngo dukoze gukora ibi aho tuvuka baca babona umenga ngiye kubiba hari inyungu yigenda ibifisemwo cyandiko ndabacuruza cyane n'umuzungu ampa mahera kuko nk'ubu ikinda kivuze ahantu hose nagenda ngurira ibintu bazi ko ari umuzungu ampa amafaranga abandi bakibaza uko ngiye gucuruza rero singiye gucuruza mba ngiye gucuruza nta muzungu ampa amahera ntawe ndanaterereza n'101 ngo fasha muri ibi ndikoca mu buryo bw'iwanje wanashaka n'umuryango ntubinezererwa kuba niko ndabikora kuko hari byinshi bambaza ati none ko mbona nk'umubyeyi wawe utaramwubakira ibi utarakora ibi utarakora ibi kuko jewe intumbero y'iwanje hamwe abo bana bose bo kwiga aba mama bakaronka abapapa baronka izo nzu twese tukokubakirana zikaba nyinshi seke no vyita mu kirundi gufatana mu nda niko ndavyumva
icyo ushobora guterera muri commune Kayanza muri rusange cyangwa mu ntara
icyo no terera cyankwe nuko umuntu wese yobera igisho rya mugenzi we agakora atisunze ko arinda yiwe gusa ahubwo arose ibisumba iby'abandi ibirenge ivyo we afungura yo hako nabandi hama nkabasaba umuntu wese wimvukira mu ntara yose avukamo ntaze umve ko umuntu akize akiri wabo ahubwo ukize akizi wabo kuko uko woba kose umwe niwe yavuze ngo yuva ntiyakuva inyuma kuri karanga muntu yanje n'ubuhanditse ko mvuka hanyene urumva ndacyari ngaha ego
muri kazoza none mutekanye iki kuri abene gihugu bo ku musozi wa Gitwa muri komine Kayanza mbere no kwindi misozi mutekanye iki nuho mugambi mufisi migambi mufisi kugira ngo abanyagihugu bareke kwa misozi bateze amaboko ahubwo bashoboye kwibako bonyene
muri kazoza ndafise ibintu bitatu gukora amafoto ndayafise ibintu nzokubaka ndashaka nzubake amashure kuburyo abana biga bava kure nkabashaka nzokubake ivuriro ngaha hafi nyene kuko no kwivuza ntaha hari yo umuntu agwaye bituma bakoresha imwe bitimvinderuzo rero kubera uburyo ntarabushikako mugabo aho navuye ni saha mpagaze hari yini ntambwe ngomba kugera ko hamisho gikorwa ndagikore
dusubiye inyuma gato wabuze ati ni biro byinshi by'umuceri abana barose n'amakaye uwashobora kuja en detail uvuga ati nk'umwe mw'iyo miryango nk'umugore cyangwa umugabo yarose ibiro bingana gute by'umuceri umunyeshuri umwana yarose amakaye angana gute
okay umwana ategeza kuronka ibikoresho byose bisaba umwana bihuye ishure yigamo nimba ari mu gatandatu yaronka ibihuye no mu gatandatu abe atakintu na kimwe ku ishure kindi bazo mutuma kiretse ibyo namuhaye bitakaje guhera mu wa mbere kugera mu gatandatu hama abapapa nabo nabahaye ibiro bibiri by'umuceri n'isabune zibiri ni koti y'imbeho kurabona hiwacu harakanye kandi nabo vraiment urabona ko bari bikenewe aba mama nabo bategeza kuronka igitenge na vya biro bibiri by'umuceri n'isabune kandi muri abo nyene babana bamwe banyina babo nabo bonyene barimo
tugiye gato dusubiye inyuma kuko wavuze ni mvukira nyinshi ziba zivuka ahantu ariko zitibuka kuvuga ati reka ngende hariya ngo fashe cyanke ngire icyo nkoze ariko wewe twinje bon mu buzima novuga ubuzima ikintu cyavuze ati jewe ninagera nzoshobora gukora iki
ikintu cyatumye ndabikora navuze navukiye ngaha nkaza mbona bazana bimwe bya programme mentale mondiale ama abene b'igihugu bo ngaha bagafata b'abazungu baje ko ari abamana kikanjya mu mutima naho nari umwana narumva kinjya mu mutima ndavuga ati nanje kwihangira ryanje uko ngana kose uko nzoba ndi kose nzokora mpaka radio ntu ndabikore nereke imvukira n'abene gihugu n'ababurundi bose yuko umuzungu atari imana ahubwo umuntu wese apfira mu bwonko bwiye cyane mu mutwe wiwe icyo ugomba gushikako cyose ugomba gushikako uragishikako
kubera ko nabonye n'abantu benshi kandi watuma ama list ntiwibaza yuko hoba haraciyemo utuntu ugasanga nk'ubu nk'abaronse sibo bategereza kubironka ku bintu bijyanye n'ama list
okay kubera nzi yuko ibihe byose abatware barabangamirwa kuko nta kintu ushobora gukora ngo gishimwe na bose ibyo nabikoze ndabizi kuko nubundi impamvu agenda byiyengagaza kubyitangira nuko nzi harabasigagwa batukwa yuko bakoze amakosa rero inyuma y'ivyo kubera jeweho ndafise icyumviro cy'uwanje gukorera umutumba wose atari umwe nkuyemo mugabo kubera ubuzi uburyo bw'iwanje ntarabushikako icyo kiracyari mu nteguro hamwe nzovuga ati andika umuntu wese cyangwa andika umwana wese canke icyo ndakireke nkore ndahashire ya migambi ndiko ndategura kugira babandi nanje ndonka bafata mu mugongo gukora ivyo bintu kuko icyo gihe nzovyuguruza nkabishiraha ntegekanya uko umuntu wari wese mu mahera zoriha hari hamera zo tegeza gukata azohemwa ategeza gukatwa mahera aronka babanda tacho bishoboye kuko nitwa kwishobozwa nitwa so nitwongire kumvuza imwe mu buzima
wavuze ko hari migambi uzokora abene igihugu cyangwa abanyagihugu ikintu wo yokora kizomuhubuza
jewe narifise imigambi itatu kandi yandikishije ngaha n'ubu ndafise impapuro zayo ntegura yuko umuntu wese ngaha ko umutumba bafise ivyorokwa uwo ikindi naho ndahazana amamashini kuko urabona imbaho ngaha turazitegura n'ibindi bikorwa bitandukanye nk'ibintu by'indimo ariko maze kugera maze kuhava bavuze ko ayo mahera nabandi yakura mu kuzimu bica bituma ico mbanza kugihagarika ndabereke
uvuga kuri eliminate
ego bica bituma yuko mbanza kugihagarika ndabereke ico shoboye hama uzonyitura wa wundi aziko ntaje kumwiba cyangwa ndiko ndamuhigamo inyungu dukore cyangwa wa wundi akomba kufata mu mgongo na watisunze ko nagiye kumuseka wa wundi atakuvuga ngo uyu yasize ibintu kuri TV kugira asabaro nk'inyungu ndende wa wundi ngo abize kuri TV cyangwa ku radio kugira wumve kugomba gusaba abantu ube mu miliyaridere ico uwo ntawe nkeneye muga wa wundi azoza mbwira ati Eric ndashaka ko iyo migambi yawe ishira habona hama ukore icomba wipfuza uwo nta
wibaza ko ikubeka ibavuga kuri umwe eliminati
okay impamvu babivuze jewe navukiye aha mvukira mu muryango udakenye kandi udatunze kose nigeze mbona narabusa nahinzara zatera hama baca babona jewe wino ntanzu ndahubaka havuye ivyo kuko jewe liste ya mbere ndayizana nta muntu wo mu muryango numwe yarimo kuko bagumye bavuga bati none gute yo habandi mu muryango bakabura gushika no mu muryango babara kuko jewe sinabigize ko ndabikore nanakuye mu muryango kugira ndabereke uko jewe nkeneye no ico no vugi igikorwa cy'urukundo ntisunza amaraso yabo tuvukana kuko bajya sibo bantu gusa nabandi nabantu ikindi jewe ndo umuntu nkoro twanje no vuga mu kirundi cyiza nama kukivi rero mu makina amacafuye rero kwa mancafuye iyo bambonye nambaye ibibutura bimeze uku nkaba nambaye isarubeti y'akazi hama bakabona ntanze ibintu birenze miliyoni 10 kuko ayo amahera ntagiraho yiyandika baca bumva umenga ndi eliminate koko ti kuko baravuga bati ego baravuga bati none uyu gute utanga ibintu vya amahera mbona ukuntu yama yambaye imodoka afise nigimwe harubaka kuko ni Bujumbura baranyinjirira bakaza kumbaza iri kubayeho gute ukora iki kuko beshi ntibaze nibyo nkora kuko bambona uko uko kubuje nkoresha abakozi nkongera nkikorera je nyene n'abakozi wanje mugabo sindi wa muntu ngenda ndakubwira ngo je ntumbona uko ngeze kuraya kuko nizere ko na papa yambyaye na mama yambyaye nta muntu numwe azi amahera ngeze kuko angana biza umutima wanje kuko ndafise intumbero ngomba gushikako ntisunze ngo ndafise acaye nkore kuko iyo ngombye gukora ikintu nije nagitegura ndifunga fisi modoka imwe cyane kuko buri kwezi tegeza kungitwa cyumba banjye 9 hama ibiribwa zishobora kure zishobora kujya munsi y'imiliyoni 2.3 nkosoma giye kuba nkundana n'abantu benshi
nibaza kufisa umuryango ariko
ah umuryango wanje bayeho neza
kuri aho ukiri ngaho nyene uno munsi muravuze ko muri abantu bakora uti wanyu mugakora umwuga no munsi hariho ugwaruka rugikengera umwuga wanashaka nubwo ngaha kuri uno mutumba rurimo ana kahe kajambo mwabwiye
jewe natumye ko benshi ngaha no muri bajya wanatwaza nayo nabo nigishije kandi barakora ariko hariho bandi bamwe babivuyemo bisubirira ino kumbure kuko jewe maze gukoresha umuryango cyangwa kuko abavukanye haca habumwe agasuzuguro apana gusuzugura jewe umwe akavuga ati ibisi ndabikora kuko naho ntokora ni grafrere uwo nawe ati naho ntabikora uyu ni muvyaranje uwo nawe ati naho ndabikora ni bofre cyasanga ryo gukoresha umuryango umwe gusa mutoyi wanje niwe yabibandanije
reka ndagushimire cyane
yego nawe murakoze
yego Isaac TV ho.